aje kubanzamo Hamisa Kim Blessing Gopi na yagarukaga faze return mu munsi wa 10 Ndori Jean Claude ubwo biyo bigaragara ko hari cyo aba yakoze umukino akaba utangije ubona ko mu kibuga hagati barimo baragundagura Tarsis arongera rusubirana bamukorera ikosa arabyiwe Kona kick ikipe ya Gorilla
witwa Proteari yarakanguye Chuzo Emegayer Proti warufashe icyemezo hariya shot yari nko muri metero nka 30 uvuye ku izamu rya Chuzo Emegayer shot ryihutaga cyane kona ari bwo bwa mbere ibonetse
oya barimo barakina niyo mpamvu natwe
tunyuza muri na kujugunya umupira
attention Dinho Dinho fatu umupira ariya awushira neza cyane hariya kwa Victor Murda subiza kwa Dinho Dinho ashira umupira ariya kuri twa Yves Tete Croise ndani Gorilla moya Gaso United abira fuego
nyuma yo kumara umwanya ekipe ya Gorilla ikwisirisimye imbere y'izamu ry'ikipe ya Gaso United nyuma y'ishoti yarateye Prote umupira ukajya muri kona kona mbere ikipe ya Gorilla bateye bateranye ubwenge cyane Dinho
18 hafi byinuze
yakareka
oya
ni 18
ari abayemo kurarira
ni 18
18 hafi byinuze
yakareka
oya
ni 18
ari abayemo kurarira 18 hafi byinuze
yakareka
oya 18 hafi byinuze
yakareka
oya
ni
18 hafi byinuze
yakareka
oya
ni 18
Idrissa papa Idrissa papa Idrissa gongara ni Kufra Iva mukoreye ikosa mu kibuga hagati ni Kufra ikipe ya Gaso United
Kufra rero ije
Nonso urabona ko bari bashatse kwiba.
Eh, barashatse kwiba kandi harajye gutanga ikarita aravuga ati mubanze mureke.
Yayiconzemo. Attention! Ariko agapira aragafata amatumere hano.
Nta na offside yarabayemo.
Nayo.
Sibira kubwiraga.
Yayiconzemo. Attention! Ariko agapira aragafata amatumere hano.
Nta na offside yarabaye.
Yayiconzemo. Attention! Ariko agapira aragafata amatumere hano. Yayiconzemo. Attention! Ariko agapira aragafata amatumere. Yayiconzemo. Attention! Ariko agapira aragafata amatumere hano.
Nano imikino itatu kuva Gorilla yazamuka.
Gorilla yabaye muravumba.
Itatu yarayitsinze banganya umwe.
Cyane. Chomeka passe kwa Raver Jumeko! Goal! Resola! Gaso United Jumeku Yishuri gitego Gaso United ari yamufashe uwitwa Akimara akamusunikira gato cyane ariya rekuri shot uwitwa Matumere narasha fuego
Umuzamu Matumere Arnold umupira wari muri Angle Ferime umupira ugendera hasi nta ubusirisi yabayeho na deflection yabayeho umupira arangije ananirwa kuwufata nyamara we arimo aratonganya defense ari kurebya hano umupira uterewe muri Angle Ferime na deflection ndetse nta ubusirisi yageze baho umuzamu hano navuga ko ari ikosa rye kurabona ko nabakiri bahise bacika intege Matumere Arnold unani kurokora ikipe ya Gorilla nyamara aho bari bamukeneye ari bagombaga gukora iryo tandukaniro uwitwa rero Maxwell Wababonye abagore
Maripang Theodore Maripang Chomeka pass ndende kwa Kevin muri box Kevin cyangwa umuntu ari yaramusebya babiri batatu shot chipe ya Gaso United Idrissa Ratigite Theodore Maripang Chomeka pass ndende kwa Kevin muri box Kevin cyangwa umuntu ari yaramusebya babiri batatu shot chipe ya Gaso United Idrissa Maripang Theodore Maripang chomeka passe ndende kwa Kevin muri box. Kevin chagumuntu ari aramusebya babiri batatu shot bo chipe ya Gasogi United Idrissa Ratigitego ariya Theodore Maripango chomeka passe ndende kwa Kevin muri box. Kevin chagumuntu ari aramusebya babiri batatu shot bo Gasogi United buri gitego. Attention, Kim Beresa! Goal! Gasogi United! Kunganya wambere! Mateka byari bitarabaho Gasogi United kino gitego cyiteretse ku mwanya wa mbere Theodore Maripango fuego
nyuma yo kwisirisimbya cyane imbere y'izamu ry'ikipe ya Gorilla nyuma yo kugira icyambu uruhande rw'iburyo rw'abaterwa bugarizwa ikipe ya Gorilla Akimu ndetse na Kevin bakomeje kuzonga cyane uruhande rw'iburyo rw'ikipe Yagora muri amyugariro akiba afashe icyemezo arazamuka azunza ka centre hariya witwa Theodore Maripango n'ubundi mukanya warumaze guhusha uburyo clear chance ariko kuno shuro akoze interior DPA adepoza neza none umupira wabonye na timing arange atashyira kuri deuxième poteau ikipe ya Gasogi United bonitego cyayo cya kabiri ni Gasogi United yarakomeje kwisirisa inyemereza muri ikipe yagora abonaga ko ari ikintu kirimo kiratutumba kandi ya Gorilla Football Club